Amavu itani tabava namiwanje uri mama ubwiza uzame kuri namiwanje tuzajya amavu itani tabava namiwanje uri mama ubwiza uzame kuri namiwanje Angie, Yo, have it? Ha, yeah, that was. That's just me.